Kei te tunu tino pukuriri, Ngāti Kahungunu ki te raweke tangamai o te āhua o tētahi o rātou wāhi tapu. Kia rita e ki te rara reme, ka kāinga e te tangata. Kua whānui te kitea o tēnei whakāhua I nāianei, arā o te mata o Rongokako. He pouri ana, e riri ana te tokomaha I te rawaketanga ōna kia pēnei ke te āhua. Ahakoa te whakatau o te ahiahi nei, a kia turakina te whakāhua nei. Hei tā te pūrongo a Te Rina Kowhai, kua haihaia kētia te whatumanawa o te iwi o Kahungunu.
Koinei te whakāhua e whakataka riri ana I Ngāti Kahungunu.
Te wā tuatahi ki te āhau te āhua nei, pupuake te mamai aroti te whatumanawa o tēnei nā. I rongi te whakaaro, he wāhi tapu tēnei a kia mātou o Ngāti Kahungunu.
Ka kite I te whakatairanga nei I te taunga waka rererangi I te mataua Māui.
You don't mix food and tapu objects together. That's very offensive to me. I don't know of many religions that do.
Kia whakaaro hia e rātou e te company nei kia hanga ai tētahi whakāhua, ka tae e rātou te hokona atu I o rātou miti. Nā rira he mea takahi mana o mātou o Kahungunu. Me tō hitori o tō mātou maunga a Rongokako.
He wāhi tapu, he urupā te maunga nei, a e mōhiotia whānuitia te pūrākau mo te mata o Rongokako.
In terms of timing, it's been the biggest controversial, most controversial issue in Hawke's Bay for the last 12 months. You know, there's been a big report out on how Te Mata is a 2.0 ancestor.
Ingana te karere ki te kōrero ki te kamupene reme, a Ovation, engari auare ake.
Engari e ai ki ngā whakapai, kua whakai te kamupene, ki te whakaheke, I te whakatairanga nei.
Would be hard to miss a lot of the stuff that's gone down with Te Mata in the past 12 months, so yeah, I just think companies need to be aware of what's going on in their local communities and having conversations before they go sign off on the marketing plan.
Hei tā te iwi me te kaunihira o Heretaunga, kia kaha te whakaako I te maria e pāna ki te mata o Rongokako. Te Rina Kowhai, te karere.